nitwa Obede Niyonzima nkaba naje ndongoye umugwi waje urungizwe n'umuririmbyi David Nduwimana muri kino gikogwa citeka cyo kuza gushigikira ababene data bo mu Kagwema hano tubashigikira mu guhimbaza umunsi mukuru wa Noweli. Urya kino gikogwa nkuko mutubona hano twaje muri Kagwema tuje gushigikira kino gikogwa cha David ni gikogwa yatanguje kuva kera yatanguye gukora ariko no munsi yashatse kugikora ku mugaragaro ico gituma yatumye kubimesha makuru nkuko turi kumwe hano abamesha makuru nabanditsi kugira ngo namwebwe mu mushigikire muri kino gikogwa ciza rero uno mugambi mu camake no mugambi witwa Wikea umugambi usanzwe uhari kuva kera David yatanguje uretse ko ari umuririnzi avuga ubutumwa bwiza akaba arafashije imitima myinshi abari benshi muramuzi ariko kandi ubu naho yahisemo gukora mu gufasha abantu mu buryo bufatika mu gufasha abantu mu byiyumviro mu gufasha abantu mu kubateza imbere kugira ngo umuntu wese yiyumve ko aguwe neza mu gihugu ciwe mu gihe yoba aburaniwe akumva ko ashigikiwe mu buryo ubucanke buri uwo mugambi yawutanguje agiye mu gihugu cya Australia kuko ashitseyo ni yari afise umubyeyi ni yari afise nyina ni yari afise n'umuvukanyi ariko yahasanze abantu icaru no munsi akaba ashigikiwe n'abantu batigeze bamenyana nawe ariko n'abantu bamumenye bashigikira ingabire yiwe uno munsi asa nuko ari camamare ku isi kubera ko abantu bamutahuye batahura ingabire ziri muri we baranamushigikira akaba nawe yashatse gukora ico gikogwa ico yakorewe nawe akifuza kugikorera abandi mu miryango no mu makominote yose muri societe aho naho muri kino gikogwa suko ashaka kugikorera imiryango ikenye gusa kuko asanzwe ari n'umuririmbyi afise umugambi agomba kuzotanguza yatanguje wanashima witwa We Care David Foundation uwo mugambi n'umugambi munini ya cyane wanashima urikiyemo kino gice cya mbere twatanguje uno munsi cyo gufasha abantu bantu uwo mugambi harimo gufasha abanyeshuri harimo gufasha imfuvyi harimo gufasha abapfakazi harimo gufasha umuntu wese yitwa kiremwa muntu ariko na cyane cyane gukuza ingabire z'abantu hariho abacapa hari abaririnzi hari abagira utugenegene uwe yiteguye yahagurutse n'inguvu afise n'ubushobozi Imana izomufasha kugira ngo abafashe ariko byose abikora mu ngabire y'urukundo abikora abitewe n'urukundo abikora abitewe no gushigikira kuko yamenye Kristo na cyane cyane ngarutse kuri kino cya Noweli ngarutse gatoya nuko wewe message yaduhaye yatubwiye ati kuko Kristo yadukunze atabanje kubaza umuntu wo mu Kagwema umuntu wo mu Cibitoki ataravye ubwoko canke intara twese twisanze mu rukundo rw'Imana nawe akaba yiteguye kugera ikirenge mu cya Kristo kumva ko azokora ataravye intara ataravye umutumba ataravye ico umuntu ari umuntu wese azo bari muri besoin ico David na We Care David Foundation bazoshobora bazokimushikako murakoze
ni benshi bari bakeneye kino gikogwa kuko igihugu ni kinini kubera ko mwahisemo hano mu Kagwema
ica mbere nuko Kagwema iri mu cakoze ku mutima wa David afise video yabonye ari umuntu yamurwikiye video y'abantu bo mu Kagwema uwo muntu ntibari bazinanye gusa yarigeze kumva ibyiyumviro bya David David avuga ati uko biri kose ntegeza kuja gufasha aba bantu byihuta kuko igihe twaze ubwa mbere aturungitse twahuye n'umugore yibarutse bagiriye sezariyene basanga ariko ava amaraso yabuze amafaranga 300,000 angaje kwivuza muri ico gihe yaciye agira intervention rapide ico cabaye ikintu camukoze ku mutima ati ivyihuta cane tuje mu Kagwema twabonye ko hari abantu bakeneye gufashwa mu buryo bwihuta gusumba abandi uravye n'ingene hasa ubona ko atanicatse cave wabona n'ahantu hasa no mu bugaragwa na cane cane aba bantu bakwiye kwitabwaho icyo twibagiye cyane ni uko yaturungikanye n'abaganga kugira ngo barabe situation kuko bashobora kuraba umuntu mu maso ukabona ko akeneye no kuvurwa atari n'ibyo gufungura gusa murakoze
nk'umuntu atazi ururimi rw'icyongereza yumvise We Care yakumvikana
We Care ni ukwitaho ni igihe cyose ubonye ikintu kitagenda neza ukumva ko wotanga care nyine wumva turabyitayeho mu gihe tubonye ari kitameze neza kwitaho ni ukugira icyo ukoze kugira ngo utabare
wavuze yuko yabarungikanye n'abaganga mwagikora aba situation yabo ariko murabafashije ico hijya yeje mubahaye bizohera muri kamutegekanye iki mu mugambi bakazoza kabana ba
aha ico abaganga cambere nuko mu minsi za tuzogira kampanye yo kuza kuraba ibipimo vya mbere tumenye kwanza abantu ikibazo bafise ariko ihinga w'umuganga ico yatubwiye cambere twagize mélange y'ubuyi twafashe ubuyi tugira mélange ibikenewe ibyangombwa ama ingredients dushiramo n'isukari kuko turabe ko twobona evolution ko twabonye ko abana ubudabutumvye abandi umwana umubonye afise inda niniya wogira ngo namagara meza ariko ni sembole y'inzoka rero ikindi nacu tukeneye kuzokwegera abano bantu kuko ico barashoboye buryo bashobora kuba baracinyijwe na situation barimwo ariko tubegereye tuzogerageza kumenya ibyo bashoboye kugira ngo tubafashe baze babyishobotse
igihugu ni kinini wavuze yuko hari imigambi mugomba kuzana nka foundation n'ibindi bintu bitandukanye uno munsi umuntu urashobora gupimira ikintu akavuga ati kujya bavuze ngo uce ukuboko kuko ujye kukoze kuko bavuga kukimenya bino bintu bigira akamaro akahe ku gihugu n'abantu baba bari kubikurikirana hari message biba bishaka gutanga kwerekana icyo bakoreye abandi
mu bisanzwe ikintu gikogwa David amaze imyaka irenga itanu agikora kandi twagikora mu ibanga ariko abagikorewe nibo bakize ugiye kubaza bamwe bamwe nitwashatse kubisha ku mugaragaro ariko no munsi twahisemwe gufata kino gikogwa kuko kijanye n'umugambi munini ya cyane witwa We Care David Foundation ivyo muvyumve neza ejo canke hirya yejo no munsi mwabonye twambaye We Care ariko nitwagize We Care David Foundation ariko kandi mu minsi kurikira were ku munsi wejo nashimwe were ku munsi David ibikorwa byiwe bizobarizwa muri We Care David Foundation icatumye tubahamagara nuko ejo canke hirya yejo nimuze mutangare mu ngambo y'iko gikorwa muze mumenye ko catanguye mu kagwema jo gituma twatumye kwimenyesha makuru
umuririmbyi no gufasha ajya hari message yindi ibiherekeje kuri ico
kintu ah icambere twebwe n'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bwa Kristo twakivuze burya muri Yohana 3:16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko kandi yari handi yavuga ngo niho nkimenya ko Imana itoranya ku butoni icyo nico dukorera ko kumva ko twoha agaciro umuntu niyo message nyamukuru no kumwumvisha urukundo rw'Imana kuri we akikunda akitahura akiha agaciro kugira ngo ashikire indoto zibe